shari mwanitafutia. Na shanga enyi walimwengu, ya shari mwanitafutia. Mola tani sitiri madhila haya nifiki, tani angazia nuru gizani hamuni weki. Mola tani sitiri madhila haya nifiki, tani angazia nuru gizani hamuni weki. Wabaya kweli wabaya,
mtaniona hivi.
Shindwa ila zenu sitoadhirika mie.